Is up. Ken Chonga. Ken Chonga.
Asante, asante mstahiki speaker kwa kunipatia nafasi hii nichangie mswada huu ambao uko mbele ya bunge. Mstahiki speaker, mimi sijaokoka. Na nimesikia wenzangu kila wakichangia hapa